Robert Mauye yagamba mbu abantu bagamba mbu buli alina ekizibu kyo kikwase kyagulanyi mbu nange kye nava nkwata b'MP bange banambooze ne mbakwasa kyagulanyi. Ne mugamba buli kyakulema bw'oba okikwasa kyagulanyi nga tonnamukwasa mukyalawo Naomi kuba naye yakuwa divorce naye mukwasa kyagulanyi.